Siyakhipha i-weekend efana plaza nyemfibini Ngihuthuli kusheshe insimbi yamahomo shampintshi Ngilikhombe sabafini, awunoma bangathini Bandahi nyo omeli keke lasemakhishini Ngithema ngifika bruwam, ngathi shuza kayi one Ladlali IS kwaphuma abantwana Joho, bafuna ukukhuluma nam, bashaya isilungu impintshami Lana ngathi ngizodla two noma one Skoko, fede zawa waya waya ngapha bebraya Notshwala bubhaya, ngigcine sengicaba ngubhaya Okay, ngabhala ungwana ngamshashaya Ngamkhohlisa nyana wathamba ngathi asekhaya mama Sathi jobe, mase sikhombe lokushini bengidakwenjani Yo, nale kusheshe endleleni bengilenzelani jo Ngithe ngisalishosholoza mfana ngisathi ngibamba ikhona Ngebhadi lakho buda jo kwaphela konke ukukhoma Ukhumbula kwami, ngabhuka esibhedlela And it wasn't funny, cishe ngasweleka Bangitshela ukuthi sengizophila nge-wheelchair Nalo cherry bengihamba naye ushonile Elinye ithuba, elinye ithuba Another chance, ngiyakutshela mpintshane